Kodi break it down for us. Ajimanja DBB kuti alandire chirango chokwima chonji.
Zoji mwaza DBB zofuna meyakupa. Meyakupa ne kuti pepani pepani.
Kuri mukhangali mwasangala zvachirikazi?
Ah, zvakaita ndine wandale.
Iya nana. Nangapaka meyakupa.
Meyakupa nanga sindi kuti itsimani kuti zori zochipa.
Eh eh. Ndiye kukaza. Nanga simane kuti they have been thrashed.
Yes, they have been thrashed.
Simane yankula chonje?
Yes.
They have been